ubwanje icanteye gukora uno mugambi nashatse mbeho nibeshejeho kandi hagire nabandi baho kubera nabayeho nashatse kuko namaze kubona ko ubukene mu gwaruka nanje canshaka kuba ugwaruka ruzira ubukene canshaka kwihangira umugambi kugira ngo ndonke akazi ndetse ndagahe nabandi kandi kubera narifize abashitsi b'abazungu ariko nije nagerageje kuyivugira cyane haba mu kuyidandaza ibyo tukoramo ndetse no kuyimenyekanishiriza n'abajya basanzwe bayidandaza bica bituma badandaza cyane kubera yamenyekanye baca bavuga ati wewe rero nta kundi twokwita uri papa Koreyane iyi niji ya coriandre gingembre ikozwe n'amazi tangawizi ariyo gingembre ujinja ubuki niyo coriandre rero izo byose ni matière première turabigura kimwe kimwe ukwaco hama tumaze kubigura tukabironga bakabisya bamaze kubisya ca tubiteka tugatekana na bwa buki coriandre rero naho mu mvango nda nitwa papa coriandre ifise n'ibyiza byinshi ifasha ku magara y'abantu
Papa coriandre, tu n'as pas connu Burundi, où au moment du commencement de son business au Burundi, il entame un long chemin extrêmement dangereux parce qu'il faisait un commerce non reconnu par la loi, autrement dit, il travaillait dans le secteur informel.
Giporisi maze kuba ndiko ndakorera nyuma y'amategeko baratoye ibikoresho byose nako ndakoresha ndetse baranasesa izo nako ndakora kubera bitari byemewe n'amategeko nushobora gushorera kose cyangwa heshi uri nyuma y'amategeko kuko icya mbere cyo tuzogenda winyegeje na bya bintu byawe uzobitwara ubinyegeje ndetse n'umudandaza bidandaza nawe nyine ashobora gufatwa kubera ko ibyo bintu
ndetse n'abadatahura ibijyanye na konkurense na kompetisiyon n'ibijyanye na inovasiyon batangura kumugwanya uruganda rwiwe cyangwa bizinesi yiwe mu kigo api kuko amahere yasabwe ari menshi cyane byasaba n'umwanya muniniya impapuro nyinshi bigatuma papa coriandre akora inyuma y'amategeko nuko navuga papa coriandre mu ncamake cyose kimaze kubona ibikorwa by'abantrepreneur bakora muri secteur informel cyashyizeho umugambi witwa birashoboka birashoboka ni ijambo ry'ikirundi risobanura mu gifaransa il est possible cyangwa mu cyongereza it is possible umugambi waje gukuraho inzitizi zitandukanye kuri uwo muntu wese afite experience entrepreneurial kugira ngo atanguze business iwe mu Burundi
ariko uko bagiye barasemerera uko umugambi birashoboka wagiye uraza byatumye ibiciro bimanuka cyane catubona guhurumbira gukorera mu mategeko hama n'idokima turazironka tumaze kuzironka twaciye dukora mu mwidegenzo za ngorane zo gufatwa ziba zirahetse akamaro ko kwiyunganya ni bwinshi cyane uratanga akazi uraronka amafaranga ukagura utuna turiya
buriya rero ubuza papa coriandre bwarampinde na jeri bwaranyigisha bitarike yuko iyo ufise passion ku kintu iyo wiyumvamo ikintu iyo wiyumvamo yuko ushoboye yuko ibintu byose bishoboka
kuri iyi business yanje ibyo nifuza nipfuza yuko dutera imbere cyane tugashorera hanze y'igihugu tube abagwiza tunga rurangiranwa bakiri bato cyane. Uburundi bw'ejo uko ndabona azoba ari uburundi budasanzwe, najya ko na jewe n'umugambi wanje azoba ari umugambi wagutse. Thank you.